Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Nganya wako bashikiriza amakuru hano kuri radio haguruka musangwe ikaze ryo kuyakurikirana ayo twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya gatandatu Kigarama 2023 ashamikiye ku ngingo zimwe zikurikira abashasha bagize umugwi ujejwe amatora seni bemejwe n'inama ngenguzamateka y'u Burundi muraza kumva ico abanyagihugu batanguye kuvuga kuri uyo mugwi umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo imbere yuko akarira abifitiye amafaranga yabo babiri yakoya mu kubabwira ko badakwiye kuyakoresha uko bashaka batabanje kugurira intebe abanyeshure kuko biga bamwe bicaye hasi barakwiye kubanza guhera ku mutambukanyi wiwe akareka kwambara impuzu zigugwa za miliyoni ayo mafaranga akagugwamwo intebe z'abanyeshuri navyo nyene mwabitegurewe abanyagihugu ngo bategerezwa kubahwa na leta kuko aribo bayibeshejeho mu gutanga ikori vyaraye bishikirijwe n'ishirahamwe Parseme mu gihe ku munsi w'ejo wari uhariwe umutanga kori kubera ko abategetsi bakomoka ku mugambwe SNDD-FDD bacurika ibintu bamwe mu banyagihugu basaba abarundi kubahindura ngo kuko ataterambere biteze ku bantu nk'abo bacurika ibintu hari n'ayandi atari make twabateguriye mu kanya turayabashikiriza mu buryo burambuye kuri mikro muri kumwe na Dondo Jumba z'umutima Jisrane Manirakiza nawe akaba ariwe ariko atuma mvuga mu kanyumva.
Iyi muriko murumviriza ni radio haguruka. Radio haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Nagababwira abantu biyitwa ihangange shira hasi shira hasi shira hasi ibisaka vyimbwa vyahi muri buka mwezi mwezi maconco yagumutse kuri mwezi maconco aremera ati nshaka irya ntebe wicaye ku mwezi arumva ati naguhaye intarura twara ati naco ntaguhaye none ushaka n'igihugu mwezi acafata ingingo aca atora ingabo zija kugwanya maconco none maconco atagira ivyo hari ico ari kuba ba maconco ntibasubiza inkota mu bwoba ati kuko bazofata ashitse none umujenerali w'umuntu yo mukarabe agere kudeta agahepfo uwo muntu ninde araza ntacyo duhangane ku izina ry'imana nzomunesa
umuntu wese azododobereza umuntu uwe tukwandika ko tumushaguriste ntwaro wowe baraguhaye akazi ko utakudodobereza nawe wowe mutanga raporo nkanye ujijwe iki ko ari abantu bazaba bakaza bakivuriza amajambo 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 naka ni mubi naka ni wowe gute uri mwiza kudodobereza ukitodoreza umuntu uje kwandika nawe kuri ntwaro
Sarabwira bati nebwa baze guhura n'ibikomeye byinshi utwo n'ubusa uti kuri umugabo tondi imbere yiwe ibintu byose aja ku neza abene gihugu nzovyifatira mu ntoki
ndashundi imana kweri ni imana ihindura ibihe iyo ufashe imashini noneho iraguhindurira sha umbe ejo ni iyo ufashe imashini neza iraguhindurira pe umbe nanga yakutumvije mu gasho iso ihariya yesu iraguhindura ije kumanyunga
ndasubiye kubaramutsa amakuru y'uno munsi tuyahere mu bivugwa muri politiki ngo nibara ku mutemere ibiriko bikogwa n'umukuru w'igihugu Varisito ndagishimiye hamwe n'abitwa ko baserukira abanyagihugu abanyagihugu bariko babivuga inyuma yaho uyu munsi igenekerezo rya gatandatu Kigarama 2023 hemerejwe n'inama ngenguzamateka amazina y'abagize umugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora mu Burundi seni umukuru mushasha w'uwo mugwi akaba ari Prosper Ntahorwamiye umunyamabanga n'umuvugizi wa leta y'u Burundi akaba mbere yari yigeze kuba muri bene uwo mugwi aho yari umuvugizi wawo Umupaso ni Victoire Nahimana yahoze ari umukenguzi amateka niwe cegera curongoye uwo mugwi. Umupaso ni Bizumuremyi Odette ajejwe intwaro n'ubutunzi muri uyo mugwi. Sylvestre Nyandwi ajejwe amategeko. Bizimana François ajejwe inyigisho no gutanga amakuru muri uwo mugwi. Leonidas Ndayiragije ajejwe ubuhinga bwa none hamwe na Gabi Bugaga ajejwe ibikoresho. Abanyagihugu bati uwo kumaharura ibikorwa n'umugambwe FDD ngo yokwicwa n'agahinda bikamunanira kubona igikwiye gukorwa kugira ibintu bihinduke mu gihugu. Kubwabo uwo mugwi ngo ntako wokwigenga urongowe n'uvugira leta akaba n'umunyamabanga wayo. Uwo mugwi mu bisanzwe ngo n'uwuhagarariye leta. Ngo vyarananiranye mu bihe biheze ko amatora ahagararirwa neza n'umugwi Seni. Ubuho n'abifuza kuja mu matora yimirije ngo nibazeruke ngo kuko uwo mugwi uzobaha amajwi yategekanijwe na leta be n'umugambwe FDD narirya ngo na leta isanzwe igizwe n'umugambwe umwe Ruden. Umukuru w'igihugu yaraye asubiye kwifatira mu gahanga abagwiza atunga ko biteye isoni kubona abana biga bicaye hasi ngo mu gihe birirwa baragura imivinyu yitwa champagne, imiduga yo mu bwoko bwa Vewit no gusohokana imiryango yabo kuryoherwa mu mahanga. Akaba yagiriye ko yagereza abashikiranganje ko badatunganiriza abanyagihugu babitura. Aba bagwiza tunga bavuga ko bitangaje ko umukuru w'igihugu abatuka abahora amafaranga yabo ngo yamara akibagira ko umukenyezi wiwe yirirwa arambara impuzu z'amamiliyoni n'amamiliyoni ntaguremwo izo ntebe. Bati mbega ayo gugwa impuzu nivyoshoboka ko yogugwamwo n'intebe. Nayo abanyagihugu bumvise ingene yatontoma atukana bavuga ko amajambo yiza mu kanwa atakintu na kimwe abafasha ngo ahubwo arapfuma yihorera. Inkuru na Jeanette Kamikazi.
Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu niho hatunganywa ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe umutangakori. Ibyo birori bikaba byatunganijwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR, bikaba kandi byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mu ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga abagwizatunga mu kubatuka akabagotsa ko biteye isoni kw'amashuri atagira mw'intebe abana bakiga bicaye hasi ngo mu gihe batagera umutwe icupa ry'umuvinyu witwa champagne kandi ntibagera umutwe imiduga yo mu bwoko bwa Jeep Vewit ngo bakongera bakama batanga ibihumbi ijana by'amadolari mu gusohokana imiryango yabo kuryoherwa mu mahanga. Dukurikire umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Mu minsi heze mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara cya Bujumbura, igihugu kirimo abamiliyaridi, igihugu kirimo abantu banywa amacupa atanu ku munsi ya champagne zivuga umuliyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya shuri, sibyo? Kwandika tubane icupa rya ruina nangaha? Icupa rya ruina rimwe intebe zingahe z'abanyeshuri? Atumvikana emwe intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura ibihumbi mirongo ine na bitanu imwe. Mwumva harimwe intebe zingahe mu icupa rya ruina? Igihugu kirimo abantu bafise ama Jeep Vewit atanu cumi guhera Jeep Vewit imwe gusa ati cengira ngurira intebe abanyeshuri. None harya uri mu mahanga wicaranye na barya bazungu cyangwa barya bagenzi bawe bakabona muri karitsiye bawe muri komine yawe abana bicara hasi, urasubira kuvuga? Tuvuga ni ukuri kamoja hanze epuruta wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage hariya kuri Cote d'Azur.
Nayo ngo kwibaza ko ibiriko birononekara bizobazwa umukuru w'igihugu ngo nukwihenda cyane. Akaba yavuze ko ngo hageze ko abarundi bahangana n'umuntu wese abazirika. Evariste Ndayishimiye yagiriye ko yagiriza umukuru w'ishyirahamwe Oricom rigwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta ko insiguro ziwe zo kugwanya igiturire zigaragaza inzigo n'ishari afitiye abarundi batunze kubgiwe avuga ko giturire ngo ari ubunebwe ngo kuko ngo umuntu areka gukora dossier ngo kugira ngo abanze kubonana na nyene dossier amusaba igiturire nkuko yamaya bikoze umukuru w'igihugu yagiriye ko yishimagiza ko wewe atadose nimwe imari iminsi ibiri ngo zose yamazikora akaziheza ngo kandi atarinze kubonana na benezo kongere tumukurikire
ibi muvuga ngo bizobazwa umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu ni ropomye tahumireze go muri henda rero ndabwiye uno munsi arageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika
tera zeye muri orikome bari kwaravuga ngo giturire ngo gitugisha bakekekica beshi naramubajije ntibujya wurazi kubisigura bi iki bice giture bujya abantu ntacho bazi kuvuze ngo ngo gishiza bakekekatungisha beshi cera shaka kubwira nti iyo ni nzigo ofisi ishari ko ntunze no igiturire nitubaze tukimenye icarizo igiturire kirica ndababwire wewe uri umukozi wa leta abene gihugu ngo bavyuka kugira bakore mu kigega haze y'amahera kugira uhembwe urahembwa umwana gihugu yaza kugusaba ya service uhembegwa ugacumubwira ngo mpemba kandi wumvise kuhembwe kabi double salaire ntumenje none igiturire nubunebwe wewe wari wagiye ku kazi ugaca wiyankira ngo tutabonanye ngo tuyaje sinkugirira jewe mu bintu narahiye nuko ikibazo cyawe nka gitureta uko ndinze kukubona muze mubaza ama service yose naciyemo jewe nta dossier shobora kumarana iminsi ibiri ntibikunda ntibikunda ko nta
muri iryo jambo giwe umukuru w'igihugu kandi yagiriye katukagura yongera yagiriza abashikiranganje ko badatunganiriza abanyagihugu igihe babituye akavuga ko abanyagihugu bandikira abashikiranganje ngo hanyuma nabo ntibabasubize Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi kumurungikira ama message bandikira abashikiranganje ngo hanyuma ntibabishure kugira ngo azoza araharura incuru umushikiranganje wese atishuye abanyagi hugu ngo kuko uko ari kumutana urugamba ubona kwa kunda kuririmba ko ari mu rugamba rudasanzwe dusubire dukurikire umukuru w'igihugu c'u Burundi
kubera iki mutisho bashikiranganje kubera iki abantu babandi cyane n'isho cyo nico nsomanya kubarusha cyo ko ntibarumushikiranganje bwose kubera iki ndonko umwanya wo kubisoma no kubyishura kubera iki mutisho muze muranyandikira muga muca mu mpa message mwandikiye umushikiranganje hari maze ndaharura incura dasoma kuri kaje ndara nicaye namwe mukarara mwijyami shaka kuvyene umuntu ko umuntu akukivi kugurira umuntu kongunguru nivyo
obere avuze ngo ntarakwira intara zose
cyangwa kwituma intara 18 iminsi 18 mu kwezi wazura ndarabere singene bakora nani ngombwa kuja mu biro mwagiye gukorera bene gihugu ntimwagiye gukorera mu biro administration rukore kuko ntidushobora kugwada rujya rugamba hari umwasi ari nyuma yacu umwasi ni wowe se yanga cyose ushaka kuzumva mu butungane cy'abantu nirwa ndarungika bakose banje bakagenda bakumviriza umuntu tukumva aho bipfiriye naho bidapfiriye tukaba twe twabaye abahanuzi b'ubushikiranganje bw'ubutungane cyo gikose b'ubushikiranganje bw'ubutungane cyane ni wari umukose w'umukuru w'igihugu turi ku rugamba duhere kuri iki twebwe turi ndongozi tubereke inzira bacamwo tuborohereza mu byo bakora none turaborohereza mu gihe batwandikira na message ntituyishe
kuri byo rero bamwe mu bagwizatunga baganiriye na radio Haguruka bavuga ko bitangaje kumva umukuru w'igihugu abafitiye inzigo ngo banywa inzoga zizimvye ngo bakagura imidugu izimvye ngo bakananirwa ariko no kugura intebe abana bicara ko mu mashure haruhande yo kuvuga ko kugura intebe zo mu mashure ari akazi ka leta ngo kuko bobo bama batanze amakori leta izokoresha mu gutunganya imigambi yayo aba bagwizatunga bababazwa no kubona ko umukuru w'igihugu avuga amajambo nkayo ngo yamara akabatigeze agira ico avuga ku mukenyezi wiwe yirirwa arambara impunzu z'amamiliyoni n'amamiliyoni ngo agaheza ntaguremwo izo ntebe bati mbega ayagugwa impunzu n'amasakoshi ntivyoshoboka ko aguramwo n'intebe abanyagihugu babandanya bavuga ko ayo majambo umukuru w'igihugu ngo yiriza mu kanwa atakintu na kimwe abafasha kubgabo wahubwo yaba arambiye guco baciza ngo nuko yopfuma yinumira
abasheshwe intwaro bategerezwa gutanga raporo bayihereza abanyagihugu kuko aribo babeshejeho leta byaraye bishikirijwe n'ishyirahamwe Parseme mu gihe ku munsi w'ejo wari umunsi wahariwe umutanga kori bamwe n'abandi bakaba ngo bitiranya ibya leta yiyitavyeyi hamwe n'abanyagihugu aribo bavyeyi ba leta bamwe mu banyagihugu bashikiriza ko abategetsi bakomoka ku mugambwe CNDD-FDD bagoma bacurika ibintu ngo nico gituma abarundi bakwiye kubikura ko kuko ibyo gucurika ibintu mu gihugu bitotuma igihugu n'abanyagihugu bashika ku iterambere bakeneye. Inkuru na Ninete Nonsi Mutoni.
Mu biro cy'umushyirahamwe Parisema gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira bashobore gushika ku iterambere rirama, ryarayirishikirije leta idakwiye kwirengagiza, harimo kumenya ko abatanga kori aribo babeshejeho leta, batabayeho leta itoshobora kubaho. Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe, tumutega amatwi.
Kuri uno munsi wahariwe abatanga kori ariyo bita mu ifaranga rimwe ndi kontribuable, ishyirahamwe Parisema rihamagara Abarundi guhindura ingendo kugira bashikire iterambere, ryashaka gushikiriza ibintu bikomeye cumi leta itokwirengagiza kuri uno munsi wahariwe abatanga kori. Ubwa mbere Parisema yibutsa akamaro k'ikori. Ikori niyo rituma iterambere riboneka mu gihugu, ikori niyo rituma ibikorwa by'iterambere, amabarabara, amashuri n'ibindi n'ibitaro byubakwa. Ikigira kabiri nukumenya yuko abatanga kora nibo babeshejeho leta, nibo batanga uburyo butuma leta ibaho. Ubugira gatatu nico gituma ibavuga ngo leta mvyeyi twe tuvuga ko byokwitonderwa, kuko si leta igiye gutanga uburyo iba yabukubiyemo mu batanga kora. Abanyagihugu nuvuga ko abanyagihugu batanga ikori nibo babeshejeho leta, abantu ntibaze baravyitiranya, ahubwo abajejwe leta abo umuntu wabo tuza gutanga raporo.
Uwarongoye ishyirahamwe Parisema akabandanya avuga ko abatanga kori mu gihugu bategerezwa kubahirizwa bagafatwa nk'abafatanyabikorwa na leta, ntibagume bacunaguzwa kuko n'ukongereza amakori ari byo bituma ikigega cya leta kibomboka.
Ikigira kandi n'ukumenya yuko abatanga kori bategereza kubahirizwa bakamera nk'abaparteneri, bakamera nk'abantu bakorana na leta. Leta ntibacinyize umengo n'abantu buraguza igintu kushaka, kandi bategereza kugira agaciro. Kandi leta ikamenya yuko kongereza amakori buri kanya kwa leta ibyo bituma n'ikiga cya leta kibombo.
Bamwe mu banyagihugu bo bashikiriza ko abategetsi bakomoka ku mugambwe CNDD-FDD baguma bacurika ibintu. Abo bategetsi ngo baritiranya igihugu n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uyu munsi, hakibagiwe kuvuga ko leta ari mbyeyi mu gihe abanyagihugu bayibeshejeho aribo bategerezwa gufatwa nk'ababyeyi ba leta. Mu gihe ibintu ngo byifashe gutyo ku bw'abo banyagihugu, ngo birakwiye gutuma Abarundi bikura ko aba bategetsi bacurika ibintu mu gihugu, kuko ngo bitotuma igihugu n'abanyagihugu bashika ku iterambere bakeneye.
Ibindi leta idakwiye kwirengagiza byaraye bishikirijwe n'ishyirahamwe Parisema ku munsi wahariwe umutanga kori, harimwo guhana abanyuruza amatungo ya leta kuko baba bariko bavuna amaboko umutanga kori. Ni mu gihe umunyagihugu wese ari ikori kuko n'uguze ikintu akeneye, icyo kintu agitanga ko amafaranga yinjira mu kigega cya leta. Eka n'ingendo yo kwerekana amatungo mu gihe abategetsi binjiye mu mabanga n'igihe cyo kuyavamwo itegerezwa kubaherezwa, kuko yibutsa abategetsi yuko amafaranga baba bariko bakoresha mu gihe bari mu mabanga atari gwabo ahubwo arayigihugu. N'ibindi byaraye bishikirijwe Faustin Ndikumana arabishikako.
Kubwira gatanu nuko Abarundi bomya yuko amakora atangwa bose baratanga n'ugura ikintu bari karatanga ikori, hari abazi yuko batanga ikori ari bajya bariko bariha ikori ku mushahara cyane kuki n'ibiri kuragura ikidandazwa, uguze kiyeri, uguze ifana, uguze sigareti, uguze icyo cyose ikori ubuhejeje kuritanga. Hanyuma tukubwira gatandatu yuko abantu bose bungana imbere y'amategeko ku bijyanye n'ikori, nicyo bituma fraud igwanywa cyane. Kandi nabyo bita exoneration, uburusho buhabwa abantu bamwe bamwe kandi bagahabwa abantu bo hejuru bari bateye gutanga akarorero, ugasanga ariko atariko bateye kubara amakori kandi botereza kuyariha, ugasanga n'abagwiza atunga baja hamwe n'abandi bantu bo muri leta bagahumbya leta imbona nkubone ubugirirwe no kumenya yuko leta ayo mafaranga kuri sikiza kuyakorera mu muco abanyagihugu bya budget bakayimenya bagashigwamwo kugira bamenye ibizokore ibizokoregwamwo byangombwa leta ikerekana ingene iri kirakoresha mu kwerekana ibitabo n'amaraporo yose ingene iri kirakoresha no gukontrola ingene akoresha hama ubwitungo munari bagahana bimwe biboneka abanyuza amatungo y'igihugu kuko ariko aravuna amaboko abatanga kuri ubwicenda nuko ingendo nziza yo kwerekana amatungo ibinjiye mu mabanga abategetsi iyo bayavuyemo yoja mu ngiro kuko ijya ibiri kirabibutsa yuko ajya amafaranga bagiye kujera mu nzego atari gwaba atarayo muhira araye igihugu iyo ngendo re twasubiye gusaba yuko yoja mu ngiro ubugira 10 nuko ikigobere gitozi kore cyo kuba ko bitari hejuru y'amategeko nacyo nyine kikagirwa isuzuma ico bita audit externe ari za inspection generale cyangwa za kuri de kore cyangwa n'abandi bakayiraba neza nyine ikora ntibume ngo ni kintu kiri hejuru y'amategeko obedreza kugira audit externe bakaraba neza nayo nyine ingene irangura ico gikogwa kuko itegeza kubikuyikora ku nyungu z'abarundi.
Aha tubibutse ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yigeze gutangaza itegeko ari mu ntara ya Ngozi inyuma y'igikorane c'amasengesho kubarabwa n'ingingo yo kwerekana amatungo bafise ko babwirizwa guheza kubikora mu kirengo c'indwe zebere gusa yamara nico kiringo kitarahera yisubira ko atangaza ko bidakunda ko berekana amatungo yabo ngo kuko itunga ry'umuntu nakabanga ke abanyagihugu bakaba basigaye bavuga ko iyo ngingo Varisito Ndayishimiye yanse ko ikurikizwa kuko nawe ari mu basahura igihugu agatenya gufatwa n'iyo ngingo. Taka dusabe mu bwinga bw'ivyuma babanze batumirira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Haguruka Abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese, abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu, tuzokwama twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imiti n'inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi, dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato byaye. Komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara Rugabo Barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inareza.
Tutando kire ayavugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu, ubwicanyi burabandanya ku murindi uteye ubwoba mu Burundi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike muri komine Bugendana zone Mutoyi ku mutumba Nkanda agacembere ku Karukona hari umunyagihugu yaraye yishwe acumiswe imbogeta, uwo nawe akaba yarazwi ku mazina ya Buzibori Simon. Nuko twavyiganiwe n'abanyagihugu bakuru uwo mutumba batubwiye ko uwo munyagihugu ngo yagandagowe ariko arataha kumuhana iwe ngo akaba yarageze hafi y'urugo rwiwe avuye mu mirimo ya misi yose yo kudandaza kuri uwo mutumba. Nuko bibandanya bivugwa nabo banyagihugu bashoboye kubona ikisigaciwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ngo yaraye agandagowe imbugita bamugandagoje basize bayishize hafi ikiziga cewe nayo ngo amafaranga ibihumbi ijana yari afise mu mufuko hamwe n'amatelefone abiri ngo byose babimusanganye mu mufuko. Abamugandaguye ngo nta kintu na kimwe bigeze batwara. Ku bwabo banyagihugu bakaba bavuga ko urwo rupfu ngo rushobora kuba rufitaniye isano n'amatate y'amatongo. Mwomenya ko naho abarundi badasiba kugandagurwa abategetsi b'igihugu bobo badasiba kuvuga ko umutekano ari wose mu gihugu. Ivyo mbere bikaba vyigambwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo aho adasiba kuvuga ko umutekano mu gihugu cose ngo umeze neza cane. Ivyo rero abanyagihugu bakaba babifata nko kwirengagiza ko ibibazo vy'umutekano bitarigera bitoregwa inyishu mu Burundi. Barasaba umukuru w'igihugu kubwirwa uwabo iyo yatwawe. Abo n'umuryango w'umusirikare Ndikuriyo Jean aherutse gusohogwa ibohero rya Mpimba atwagwa ahantu hataramenyekana. Mukuru w'umusirikare asanzwe aba hanze y'igihugu akaba no mu ndongozi z'abo bita aba diaspora. Ashikiriza ko leta itegerezwa kuvuga iyo yatwaye uwo mutoyi wiwe atari uko ngo nta murundi yobace yumvira kuva hanze ataha mu gihugu kirimwo indongozi nkizo. Mu muryango w'uwo musirikare n'agahinda kadasanzwe kuko nejo hahise bishikiye kuri iryo bohero ariko umukuru w'ibohero abaha inyishu iteye amakenga. Abanyagihugu bavuga ko atankeka uwo musirikare ashobora kuba yaragandagowe ngo abarundi bakwiye gutahura ko bategerezwa gusezerera iyo ntwaro ya CNDD-FDD kugira bahagarike ubwo bwicanyi. Inkuru dukesha King Blaise Iranzi.
Nkuko twabibashikirije mu makuru yacu yejo hahise, umusirikare Ndikuriyo Jean yarapfungiwe mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura, yarakuwe muri iryo bohero ku igenekerezo rya 2063 munyonyo no mwaka 2023 ahamagawe n'umukuru w'iryo bohero Colonel Serge Nibigira bataziraga gikona. Kuva ubwo nta kayambukiwe mu muryango wiwe basaba ko bobwirwa uwabo iyo yatwawe. Mukuru uwo musirikare yitwa Twizere Salemu Jordan ari mu gihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika akaba no mu ndongozi z'umuryango bita diaspora burundeze ashikiriza ko ku izina ry'umuryango asaba leta y'u Burundi kuvuga iyo uwo musirikare yatwawe. Tumutega amatwi abanza gusigura uko yamenye ko mutoyi wiwe yafashwe nuko vyakurikiranye.
Ku mazina nitwa Twizere Salemu Jordan, nkaba ndi mu gihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara cita Iowa. Ego impamvu nyamukuru tume ndabarondera ni kugira ngo ntabarize uwo petit frère yitwa Ndikuriyo Jean, akaba ari umusirikare yakorera muri leta y'u Burundi. Rero tumaze kumenya amakuru ko yafashwe kandi leta itagaragaje impamvu yafashwe n'uyu munsi umuryango utaramenya igituma, rero bikaba byabaye ngombwa yuko nanje ngira icyo mvuga ntanga umuco kugira ngo ntabarize uwo mutoyi wacu. Ukuru twamenye ko yafashe ubwa mbere muri aza kazi ka gisirikare hari ibikorwa byinshi bajejwe. Barahawe misiyo kugenda muri Congo, kugenda gutuza inyeshyamba z'umutwe wa FNL hamwe na Red Tabara. Ageze muri Congo barakoze imisiyo yabatwaye barataha, kuko yarasanzwe akorera mu nkambi yo mu Cibitoki. Amaze gutaha yarahawe konji imwe agenda arasanzwe bamugira mu monge. Nuko amaze gutaha mu monge yagiye cyane cyane ashinde n'ivyo umunsi mukuru bw'acarino bw'acari Pasika, umunsi mukuru kugira ngo abana bahimbaze Pasika. Noneho rero indwi imaze kurangira yahise asubira mu nkambi akoreramo noneho inyuma y'indwi mwari muri yo nkambi yahamagawe na mushikacu yitwa Silvana ko arembye atwaye mu bitaro byo mu Rumonge. Noneho rero biba ngombwa basaba uruhushya umushefu wiwe, umushefu wiwe aramurekura yuko yogenda kuraba mushiki wacu kandi amuhereza iminsi itarenga itatu. Yaragiye ageze mu Rumonge arambwira yuko yashyitse mu Rumonge ariko asanze dada yagiye mu bitaro yamaze kurazwa. None aramubwira yuko yasanze hari ikibazo cy'umuriro yabuze aca yakinga telefone yiwe, bibaye ngombwa yuko agenda ku ibarabara kugira ngo asharije telefone yiwe. None ageze ku ibarabara afatwa n'abantu batamenyekana bambaye impuzu za gisivili. Ubwo aranyandikira ambwira ati reje nafashwe, ubwo sinzi ko na telefone ndi buyigumane. Nuko baramutwara bamushikana muri polisi militeri. Ageze muri polisi militeri yarakubiswe acika kujya ku inkoko.
Uwo munyagihugu ari mu gihugu cya Amerika ashikiriza ko batazi impamvu uwabo yari yafashwe kuko banamurungikiye n'umushingwamanza ariko arankigwa ko babonana. Dusubiye tumutega amatwi.
Naraganiriye nawe bataramutwara mu mbwira. Ndamubwira ko ufite amahirwe yo gufata telefone, banza umbwire imvo nyamukuru yatumye ufatwa. Kuko urenze ufatwa kandi wari mu bikorwa bya gisirikare by'igihugu, kumbura wambwira imvo nyamukuru yatumye ufatwa kugira ngo ndabe yuko abona kohereza abashingwamanza bakurikirana iyo dosiye niba ihari. Arambwira ati by'ukuri jyewe sinzi icyo nzira, ibikorwa narakoze iyo twaguye twatashe amahoro nta kibazo twahuye nacyo, mugabo sinzi ikintu cyoba cyishyize inyuma ibi bintu. Noneho maze kumva ko atana kimwe azazira, byabaye ngombwa yuko nohereza umushingwamanza. Umushingwamanza agezeyo basa kumwanya yuko avugana nawe, bamwamiriye kure burekure kure kuvugana nawe kuko ari muri kondisho itari nziza kubera yakubiswe cyane.
Mu muryango wa Ndikuriyo Jean bashikiriza ko leta itegerezwa kuvuga iyo yatwaye uwabo, atari uko ngo nta murundi yoba ciyumvira gutaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubona ko Ndikuriyo atari we wa mbere azoba yishwe muri ubwo buryo nk'uko bibandanya bishikirizwa n'uwo mukuru wiwe ari aho muri Amerika.
Twebwe turi hanze Ndikuri nk'uko bivuze biraci intege abarundi benshi cyane. So wa mbere ni benshi sinzi. So wa mbere hari umwunze aheruka gupfa umupolisi. So wa mbere rero nosaba yuko mwesha leta nigire ibishoboka byose uyu muntu amenyekane yaje, na cyane cyane umukuru yibohera kuko niwajijwe icyo gikorwa. Nimba yahawe amategeko gusohora uwo muntu nagenda avuga uno muntu yagiye hanasa kandi ameze uku ariho cyangwa nariho bitari uko n'imyaka ijana izohera umurundi ari hanze zo kumagira amakenga genda mu gihugu. Hari abagenda najya nshatse nogenda mugabo wa mutima ugenda.
Mu muryango uwo musirikare rero ni agahinda kenshi kuko mu makuru twaronse nuko nejo hahise umubyeyi w'uwo musirikare yishikiye ku ibohero rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura. Umukuru w'ibohero Colonel Serge Nibigira batazira Gikona akaba yamuhaye inyishu iteye amakenga, aho yamubwiye ko nimba yizera Imana yomenya ko uwo musirikare ahari ariko atamubwira ahari. Mu gihe uwo mubyeyi yaciye amusaba ko bo telefona iyari, umukuru w'ibohero akaba yaciye amwishura n'agasuzuguro kenshi ko ari mu bikorwa byinshi ibyo byo gutelefona azobikora hanyuma. Umubyeyi acarataha asubira inyuma yuzuye amarira menshi mu maso. Abanyagihugu bariko bakurikirana ibyo musirikare bavuga ko atankeka ashobora kuba yaragandaguwe ngo abarundi bakwiye gutahura ko bategerezwa gusezerera iyo ntwaro ya CNDD-FDD kugira bahagarike ubwo bwicanyi.
Uwo mukoro w'uwo musirikare Ndikuriyo Jean ari mu gihugu cya Amerika ashikiriza ko ababazwa nuko bayaze ibibazo byinshi n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe aheruka kugendera ico gihugu cya Amerika, ariko mutoye wewe akaba yanyurujwe. Agasaba leta ko itegerezwa kumenyesha umuryango w'umuntu wese abafashwe bakamenyesha n'icyo aba afatiwe.
Ubwa mbere njyewe ndi hanze cyane cyane navuga ko ndi mu bantu barongoye diaspora ikorera muri Amerika. Twarakoze ibikorwa bikomeye cyane kugira ngo abarundi bamenye ko Uburundi ari igihugu cyatwibarutse. Kugikunda ni ngombwa kuko ni igihugu cyatwibarutse. Nubwo ho bari ibintu birafise ukuntu byokemuka mu gihe abantu babikurikiranye. Mugabo BDSA imaze gushingwa harabaye ibikorwa bikomeye kumvisha abarundi gukunda igihugu kutakivuga nahari. Rero umaze kubona uwanya fatwa Leta ntigira ikivuga. Nkanje sangwe ndongure diaspora ndi mu barongozi ba diaspora cyangwa ibaza abanywanyi cyangwa abarundi kubaga kukababimbaza kuko aya mashusho yose yamaze kuri isi yose buri abantu bava bampamagara abarongozi batandukanye ba diaspora bampamagara biri gute gifashe ngo kuko nsanzwe ndi vice president mu rwego rw'igihugu aha muri Amerika kandi nk'abandi president wa BDSA mu ntara sangwe mbamo ayo murumva yuko nyakuba perezida amaze kushika hano kora mutuye ibibazo byinshi tumaze kwimutura biba ngombwa yuko natwe tutangura kuhurumbira kumvisha abantu gukunda Uburundi kuko ni igihugu cyacu icyo nosaba leta sikindi nosaba leta yuko umuntu wese azoba yatwaye mu mbuto igerageze kumenyesha umuryango wiwabo aherereye n'icyo yafatiwe ndetse n'uwo muntu arekugwe n'iyamahirwe ku muryango bari mu Burundi n'abari hasi nk'ubu uravye amatelefoni maze kuronka ararenze igihe menya ko ba prezida mu ntara bimwe mwatubwira ka ngo leta y'u Burundi leta mbye leta nkozi ndavuga uti ni leta mbye leta nkozi tumujya umwana ashobora gukora ikosa umubyeyi akamukosora munyu mwana kidegeje
akabandanya avuga ko aho bigeze inyuma yo kumva ibyo byashikiye muto yiwiwe abandi basangiye umuryango wa diaspora aho muri Amerika baguma bamubaza ibijanye n'ibyo gukunda igihugu aba barongoye muri yo diaspora baguma babigisha mu kubabwira ko mu Burundi hagiyeho leta nzeyi leta nkozi tumutega amatwi
icyo nosaba leta rero novuga yuko uwo muri umunanje arabwa n'isi yose abarundi sinzi ko yomenye botumenyesha hari ndetse bibe ngombwa arekumwe kuko yari umusirikare akorera igihugu kandi yakoze akazi ko akarangiza neza rero simbona impamvu leta mbyeyi leta nkozi n'abarongoye igisirikare batagomba kuvuga muri umunanje yari kuba umuryango tumenye n'icyo yafatiwe muri rusange rero nuhamagara leta ko bamenye ko twebwe turi hanze tugerageza dufise impact nini yo kumvisha abantu ko igihugu kiradukeneye haba mu iterambere haba no kukibaho umuntu uragenda kuba mu gihugu asanga wiwabo aramaho none nk'ubu ngiye mu gihugu numve ngo petit frère yapfu cyane baramwishe ntibatanga intumbero yatumye bamwishe urumva ko kwe n'abana banje bakumva kugenda mu gihugu ntibishoboka ni kuvuga twebwe turi ha ibihugu byagiye biteye imbere byateye imbere n'abari hanze bivanye n'uko igihugu abarongozi bari muri icyo gihugu kuntu bitwararika abo batwara abari muri icyo gihugu n'abari hanze rero norangiza mvuga ati leta n'abarongoye inzego nibagire ibishoboka byose batumenyeshe wiwacu yari kugira ngo abari kuba mukurikirana nabo mitima yabo yuzura amahoro n'umunezero kumva kari muzima kandi ariho yitegereza murakoze
kubw'uwo mukuru w'uwo musirikare yaburiwe irengero ngo leta ikwiye kumenya ko ivy'uwo musirikare ndi kuri iyo Jean biriko bikurikiranwa n'isi yose baba abarundi bari mu gihugu canke hanze y'igihugu eka ngo mu muryango ntibatahura impamvu leta y'u Burundi n'igisirikare cyo Burundi badashaka kumenyesha uwabo ahari abarundi bumvise biriko bishikirizwa n'uwo munyagihugu ari hanze y'igihugu bavuga ko hageze ko umurundi wese ahari hose atahura neza ko intwaro ya ZNDD-FDD irangwa n'ubwicanyi kandi ikwiye kuvanwa ku butegetsi Naha amakuru twateguye uyu munsi agarukiye ndashimiye abafasha akanya ko kuyakurikirana ndakengurukiye abitanze bateziganya ngo aboneke ngengurukiye n'uwatumye amajwi ashobora kubashikira jewe nariko ndayabashikiriza ndabike banoye imana ibandanye kubarinda na gahwane na ubuta.
Haguruke, haguruke barundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.